Janadi kema napata namba ya simu. Kajumu, move out. Go out.